ịga-afụna ihe anyị na-afụ na alaba tata bụ ihe ahịa mmiri nyere ụmụ igbo niile nọ na alaba international market, maka na this week Friday ka e wetara quick notice. Oruo today bụ Sunday bụ 18th of June 2023. Efu ka a na-adabirish everywhere. Ka ihe abụrụ ihe mmụta nyere ndị alaba, ka a mara ka ishi ego property n'obodo anyị nọ n'ime, maka na ndị obodo a chọghị anyị. Ị na-afụ na praza ndị igbo dosha adasịsị otu aka esi apịarigo praza ndị igbo na alaba international. Alaba news nọkwa ebe a na report. Ị ga-afụ union office, ama akụkwa union office na ọ ga-adakwa. Ya bụ property ndị igbo ka a na-apịatụsi ya. Na information anyị na-enweta bụ na eresigo ndị China ebe a, ndị nwere shopping mall a chọrọ ịrụ. But after go there shopping mall, can't you pay compensation for the way the land and the way prices? Then you better catapira na kiri. Echi ai ka foya chorero eba. Because ya nuru na chore over tanda China na alaba international market. Go ba go. Anu do. Do. We got here ni nada. Alaba ni reporting live here. Kona. Yene ma bo beri mo ba normal news da na yene ma bo beri ya bi ya mere yere umu igbo na alaba international market ka ndi igbo no na Lagos woru ka we muri ye ebo bo na frego property ka ndi igbo ndo si akuru uno ka ibu ne na kai uno obu hi ojo na ibra kai ni we na wo uno eji apata tufa abo gara ye eji apata tufa abo gara ye biko lu mpimpi na-ekwe na alaba now. Thank you and God bless you. Alaba News reporting live from Alaba International Market. God bless you.